Njye nkunda kureba ibiganiro bica kuri Jesus One TV.
Jesus, One TV. Oh.